Welcome to FANS Wethu TV. It's the NetBank Cup. Mamelodi Sundowns 6, La Masia 1. I'm joined by Charlie Wako Charles Bay.
Awu shoka bili.
Charlie Wako Charles Bay.
Thank you, siyabonga.
Yeah, sure. Ukhamba ngenke namhlanje njayami.
Angifanaza ngifuna ukukhuluma manje ngegame namhlanje. Inkinga ngifike late, man.
Yeah,
okay. Leso kusele 20 minutes sebe korile vele already six goals.
Phelini.
Yes, panini.
So abona ngalutho.
Ngikume manje angibonanga lutho.
Yeah.
Ngisazobheka ama highlights. Anti ngishaya ngibathinde kota le Rwanda ene
explorer
shanga
une explorer ra kuwe
mangifike endlini ya
khetha uzobuya le move
ha idonsa mangifike endlini
uzobuya ke idonsa ra
idonsa ngibe
ngiyajoy okay guy man of the match player ethandayo Charlie
awu yazi
uba
newo mayem
newo
awuntwana leyana
awune untswimi
hayi untswimi
awazi
bashiyele yena squad
kanjani
babiza bathu bande pirates bathu bani uzakhele bande
uzakhela le pasa
bekayaphi lo muntu lo
bekayaphi buza ukuthi bekayaphi
yeba fethu bengicela ubuze ukuthi ipasa bekayaphi
where were you going
bekayaphi
where were you going
this delay bathu bande striker sabo lesi senior bathu ba
evidence
angibazi namagama
makoba awazi
angibazi nokubazi
evidence makoba
uthini nokubazi futhi
awuthini nokumazi evidence
hayi Preez na ubonile last game ya Chiefs wenzene. Uma on V. No goalkeeper zamushaya lezi zabo messages zokuscoop ibhola uthi.
Eh.
Uthathe isibhola simple.
Ayenzani?
Ashala overpass.
Ameza
phandle.
Ah.
Una mashaya amakhosi athi lo muntu bekumele aye kuphi?
Esquadini.
Ah, uzokwalifya kanjani?
Kanjani?
Uzongena kanjani?
Umbuzo loyo Charlie.
Ngiyamnyazibuza uthi lo muntu uzongena kanjani?
Million rand question nje yami.
Awuthi yami. Inandi mara long time.
Ah, mina ngikrela. Ah, mina ngikrela. Oh, Charlie. Ngitshele. Uyayithatha iNetbank. Ngoba Charlie kune 5 meter aya ama fans nje ayami.
Ayo.
Uyayithatha iNetbank.
Awuphinde futhi nemali
7 meter ye team, 5 aya ama fans. Charlie.
Ha ungasho njalo.
Ya ama fans Charlie. Ihlele ama 5 million Charlie.
Yo. Itholakala kanjani? Awungichazisi.
Ah nje ayami kuna ama weekly activity. This week ukuvula iaccount eNetbank.
No, anginayo.
Uwonayo. Ah even easy. Ya register ku netbankcup.co.za.
So far so ngi.
Ah ngakhapha. Ngakhapha nje yami. Ngakhapha. And then manje mayithatha nje yami uyithatha yonke.
So 5 meter iza kimi ngi 1
straight.
Ah mara ngizoshiya ni out yami.
Ugeneral.
Izoshiya ni out yami nine bekile. Hayi izovela.
Obobo.
Yeah izovela.
Ah unamanga ngabe umuntu 5 meter.
Ah
uzomphulela.
Ah ngomkha 2.
2. 2.5.
2 rand.
Oto opondo.
Ari mfana
somzamile,
somzamile mfana.
Chali jama ngiyabonga.
Aso,
kathi uzotayipondo.
Ngiyokayipondo.
Endoda kudala khala ubobo ukuthi awukho
sibaya. Ambuyile, awubeka representer.
Abantu abayambakanyela.
Zwile abambakele umsindo ngesikhathi kudlala iAfcon ba yabafana abafana kudlala iSundowns.
Yeah.
Mari ibhola liyazikhulumela mfethu eground.
Yeah.
Uzobasapha abo Preez.
We
uzobasapha abo nabo abo khuni.
Phi?
Nabo bani bathi abo bani?
Vincent Kwinika.
Abo zuka ke bathi zwita kinika bathi bani?
Vincent Kwinika
uzongena kuphi lo muntu?
Angazi.
Na uma bathi ulipasa ungenela uyezezinye ushaya ipenalty ushama overpass.
He ndoda.
Uhlule ukumisa ibhola mfi.
Akusirabi le.
Uhlule ukumisa ibhola angazi udlala ihockey or irap or
isoccer. Ngicela moya phezulu ngamapalo udlala irap.
Wena usupportani vele wena?
Mina?
Yeah.
Ah ngisupport Nick.
Haw.
Awangibuzi umbuzo kanje mfethu.
Uyangijikela.
Ngiyajikela. Ngiyamala ngiyabala ngisupport Nick
mfethu. Ngisupport
Nick
mfethu. Ngizosuka promo wenza kanje.